nkuko umuhisi Petero uya yabituraze uko shikiri ubutegetsi burya sico kintu gikomeye ico ubukoresheje nico gikomeye bazana yishimiye nawe yashitse ku butegetsi abwivye abarundi bugico bamwiteze ko kinini ikiraje barundi shinga suko yashitse ku butegetsi nica bukoresha imvugo yiwe yo gushaka kuzivya abantu kubatera ubwoba yo gushaka kwishura kubibazo by'abanyagihugu akoresheje iterabwoba no kubacinyiza abarundi barayimenyereye si ubwa mbere ntabaye uwa mbere ayikoresheje ariko ntibyigeze bishoboka ko abarundi umuyobozi wabo abazivya ngo kubera ko akoresha gikenye ibi ntibikunda abimenye imbere y'iwe hari ababigerageje tutiyo tubonaja kure uwo yasubiye Petero nkuru nze yabigerageje yarabonye uko byamugendeye intumbero rero nayihagarike intumbero ntishika abarundi bararose incanco zikome zikwiye zose kuri iyi mvugo yiwe abarundi ntibagitega ubwoba n'umuyobozi mubi abarundi abarundi n'abantu bacisha bugufi burya bariko baramwihweza inyifato yiwe buke buke umunsi bazobona neza ko adatandukanye na Petero nkuru nziza ko nawe nyene ibibazo by'abanyagihugu byagomba gutorerwa umuti biciye mu biganiro no mu mwumvikano ashaka kubitorera umuti abicije mu ngimba bazomusezerera mu mwanya muto kandi nta mwanya azoba agifise wo guhindura ingendo ibi abimenye avyumva nta muntu n'umwe atazi neza yuko abarimu bafise ikibazo mu Burundi ikibazo nicyo kuva kera ibibazo abarimu bashikiriza umunsi n'ibibazo byumvikana kandi nk'uko mubivuze ibiganiro byari bisa n'ibigeze kuro aho gufatira ngaho bigeze ngo bibaze abanyagihugu abarimu bafise bitorerwa umuti ku neza y'abarundi bose agomba koreshe yanzira ace muri yanzira yo yasubiriye yuko umunyagihugu wese agize icyo ashikiriza kibubakiye aca afatwa nk'umwansi w'igihugu yishwe acinyizwe mu buryo butandukanye ibi rero Petero nkuru nze yarabigerageje nko ndabivuze inzira byamushikanyemo Evariste Ndayishimiye akaba ashaka guheza nkawo nawe nyine naca muri iyo nzira akashaka ko gufata inzira itandukanye akumviriza abarundi iyo bafite ibibazo akabumviriza akicana nabo akabitorera umuti ku neza ya twese abarundi bazomukurikira naho yashitse ku butegetsi abusahuye namenyere kuronderera umuti ibibazo by'abanyagihugu biciye mu mwumvikano niyo nzira ishika naho bibigoye ntibyoroshe ariko byama bishikana iminsi yose igihugu ku nzira nziza y'iterambere ku nzira y'amahoro ku nzira y'umunezero kuri bose nuko bigenda nuko batwara igihugu ntibatwara igihugu bakoresheje iterabwoba bakoresheje igikenye bakoresheje inkoho igihugu gitwagwa no kumviriza burongoye hanyuma makenga yabo kayatorera umuti biciye mu mwumvikano ibi nivyo bishobora gushikana igihugu cacu ku nzira cariko imbere y'uko tuja mu rugwimo twarimo 2015 ibi nivyo no muhandura n'amari karatwumviriza iri terabwoba ari hagarike ntirishika abarundi bararimenyereye kandi bararoze incanjo zikwiye kuko tubimaze kinini cyane